amalanga masihambe sigoduke sibuyele ekhaya.
Hayi mani, usebenze nabani kule ngoma mntakwethu?
Kule ngoma ndindodwa kule ngoma wena msasazi. Yingoma ke kodwa ke eproduswe ngumfana ekuthiwa nguAshley Young.
Okay. Mr. Dingo.
Ingoma ka Mr. Dingo yo.
Okay.
Yes, yes.
Make sithekishe ke ngoku mntakwethu, it's 2023. Singalindela ntoni kuwe phambi koba kuphele lo nyaka? Ntoni uyiphekayo?
Le ngoma umzekelo yona msasazi ayikaphumi kwa uphuma. Ndisayipromotha nje okwangoku. Ingoma ekhoyo endinayo isathi mtshanam erilisiweyo. Lena ikaphumi nophuma, ndibhizi ne-EP ngoku endiqondayo nayo msasazi uba iyawuphuma phaa ngo-August, September kanje.
Okay, mandikunika ithuba umotivate mhlambi nezinye imvumi ezifuna ukufana nawe ezenza ke mhlambi impazamo, ngoba ke zininzi impazamo ukusukela ke emalini i-artist ziphetha ke ziba broke, izinto ke ziyenzeka, kuyalinganiswana, abanye bayanga le. Wena ungabakhuthaza bathi uthini ke kwimvumi ezisakhasayo?
Ndiyabulela msasazi, ndifuna ukuthi kwimvume esisakhasayo umsasazi mazingabi nepressure eziyifumana kwabanye abantu. Umntu makayenze umculo ngepace yakhe, angazikhomperishi nobani. And ke msasazi, kunento eyenzekayo kwii-artist zingasapotani, ubone into yobana ngaba yi-competition. Leyo ke into msasazi ayirayithanga and soze ikuse empumelelweni. Ubana ngaba uyakhompitha imiculo yabantu, awukho supportive kwabanye abantu, yinto engekho right. Mna into endiyifundileyo into yobana ngaba ukuze ukhule emculweni ufuneka usebenzisane nabantu, ubahloniphe abantu.
Okay, so ke ngubani wena osanqwenela ukusebenza naye ingakumbi kwimvumi esele ziphumelele?
Mna msasazi, imvumi endirhalela usebenza nazo ngoku ngudemtruda Abza the Small, Dj Maphorisa, o youngstana kanje.
Le ngoma ithashona malanga nezinye ingoma esele ziphumile zingafumaneka phi xa kukho umphulaphuli ke ofuna umculo wakho, zi-available kweziphi platforms?
Owam umculo ke msasazi uyafumaneka to all music digital platforms. Ngo-YouTube, ngo-DistroKid, zininzi kakhulu, ngeke ndizigqibe msasazi, but umculo wam ufumaneka to all digital platforms.
And then ke kwimvumi ezinomnqweno wokusebenza nawe okanye ke mhlambi kubantu abafuna ukubhukisha, ufumaneka njani on socials and for way bookings, mhlambi khona inumber?
Okay, inumber yam msasazi ngu 079-245-8320. Mandiphinde, 079-245-8320. Then phaa kwi-email ngumydingogroup@gmail.com. Then ke ngoku phaa kwi-social media ndikhona kuWhatsApp kule number bendiyibizile ngu 079, ndikhona kuFacebook kwi-personal account ngusivuyile Dingo, then ipage yam ilinked kwi-personal account ipage yam engumr Dingo. Ndibe khona napha ku-Instagram ngumr_Dingo. Yes.
Okay, so ke any upcoming
zona ndifumaneka kuzo.
Any upcoming events for you? Singakubona phi mhlawumbi soon?
For now, kuba ndingaziva right okwangoku, andanoba into yobanisebubusika, kukhona apho bendike ndacelwa khona qha ke ngoku ngenxa yempilo ke msasazi ndisathe hayi mabake bame ndike ndizijonge intoyobana ngaba ndinjani nakuqala.
All right, mntakwethu, xa ngathi izinto ziyalunga nengoma xa ziphumile i-EP ne-album uphinde sikrwece ne?
Andakwenza njalo msasazi wam.
Kosi kakhulu ke, siyabulela ngexesha lakho and we wish you all the best for your future plans, Mr. Dingo.
Ndibulela kakhulu umsasazi.
Ngosi
kakhulu.
Nango ke mphulaphula sekhaya uMr Dingo beyimvumi yethu ngosuku lwanamhlanje. Ndifuna ke sibaleke sepha kwintengiso. Xa sibuya sikhangela iingoma zabaphulaphuli sive into yokokuba ngosuku lwanamhlanje bathini.
Abaveleli funeral directors.